Igbo bi igbo ana me ekele unu asem ututu man ko ne chiri yaze an me butoro na akuko wa nke data stena asiri news o'clock afa mbo mazi onwe gbuna mchizoba onya chinam nike uwarabam tupo ma ga ni ruka ngoro ni shoku ndi me bra akuko aka na chi ala ya bu president muhammadu buhari eme na njem na mali ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'obodo kaduna agba n'ọtọ mmegharị iwe nddc chairman ekoropuna dorati nwamadia nwada ahụ nke nọ bibiri naija ji ara eyi ndị mmadụ egwu ọ na-apụkwara chere anụ m abịa
operating is the 2019 budget which as you know and as we know ended may 31st 2020 we are now in July. So you are not expected to be spending money from budget 2019 that has expired. From where are you going to spend this money you said here on oath that you are preparing to pay students who are on scholarship? Are you aware that every expenditure you make from 31st May till date are not...
President Muhammadu Buhari bụ akaraghachi steeti a aga na njem ikpodu na Mali. Muhammadu a biniri iji arụha na nwanne ụnyaahụ mejebe obodo Mali inye mejiri mkpodu dịka ndị igbo nwụna enwenewe ka njọ ụnụ ọ na-afụgo onye ọkụ na-agbabia na achụnta oke. Ihe a mere ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị na Kaduna jiri ewu iwe gbaa ọtọ gosoro ọbụla ife ha jiri mkpuchi zoro ezo wee gaa kpali iwe si na ọtụtụ ihe na-eme ha ji eme ihe dị otu a bụ na ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ n'obodo ha bụ Kaduna akarịala. Ụmụ nwaanyị gakwa n'iru na-asị ọ gịnị kpatara President Muhammadu Buhari na-edobe udo n'ala ndị ọzọ ebe anyị enweghị udo n'obodo anyị bụ Naịjirịa. NDDC chairman Nwamadi ahụ ekoropụla. Nwamadi ahụ ka a na-agba ajụjụ ọnụ na asịrị news o'clock na-asị ya ọ gịnị ka iji were ori 1.5 billion naira enyere gị wee mee. Nwamadi ahụ bụ onye eji asị wee marụ ọ tụgburu ụga tupu onwe ma tupu aba aja wee sị na ọ bụghị 1.5 billion naira ka enyere ya na ọ 1.3 billion naira. Asịrị n'ụzọ okolọgọ kwara ike ịgba ya ajụjụ ọnụ wee na-asị ya ọ gaghị ebe igotere na 1.3 billion naira ka e nyere gị olee ihe iji ya emewo. Nwamadi ahụ sị na ha nwapụ ndị NDDC ji ya wee neta ogworo onwe ha anya na ha ji ya wee jee shọpịn goro ụfọdụ akwa gushe vasaji na fidi. Ọ gakwa n'iru bụ nwamadi ahụ wee mee ka anyị mara na mmadụ na-ebu ụzọ wepụta ihe dị ya na ya tụpụ onye ọzọ na ha nwabụ ndị NDDC jigodi ya bụ ego dị 1.3 billion naira nke kpọtụrụ na enyere ya wee netegodo onwe ha anya. Nwamadi ahụ nọkwa n'iru ka anyị na-agba ya ajụjụ ọnụ na asịrị n'ụzọ klọkụ si ya papa nnukwu ọmpacho anyị kenekwa gị so ifilizi na yarị na-akọ fresh ebe ndị ọzọ agụụ na-ebufa. Nwamadi ahụ fi na mgbe nwamadi ahụ chọpụtara na ajụjụ ọnụ akarịgo nwamadi ahụ ji nwayọ wepụ gị gbaa anyị ya kpụda fes mas ya kpụrụ isi n'ala wee fe ntị ofu onye ọka njọ n'isi na asịrị n'ụzọ ogologakwa n'elu ịdọwụ ya ọnụ ka ọgwụgwụ ya ajụjụ ọnụ tupu ọ na-arapụ ụwa. Nwamadi ahụ tiri mkpụrụ okonu wewewe eva meje vuvu o ala meji alala o kedu ihe mere njọ dọwa m ọnụ agwara m ụnụ na ọnụ ime ọnụ m ka ya bụ ego dị nde puku iri anọ na itoolu maka bibiara naija. Aka na-akwado akwamiko n'obodo anyị a bụ Bigbara Naija ka ofu nwaabịa nọ n'ime ya kọrọ ji ara eyi ọtụtụ ndị mmadụ egwu n'ala anyị bụ Naịjirịa kpa n'iru wee sị n'oge ọgba mgbe ọ ga-agwa ndị ọha na eze na ọnwụ kara gwara nwaamadi ahụ a na-akpọ ọzọ n'igbo. Ọzọ nwaamadi ahụ nke mara mma nke ukwuu nwaamadi ahụ bụ ọzọ na ọtụtụ. Dorati big bread, sorry, Dorati milk, whoever, no good and walk away and as a neighbor. If I know when I'm everyone, my dear home, you could keep it in the room. I'm not going to get a rich one. I got on the I know what you mean. I don't know.
Guys, like the rich man comedy, share, and subscribe it. That's it. Come on.